Ndicinga uba sinalo ulwazi esiludingayo ukwenzele uba sikwazi utshintsha phakathi kwe-Cartesian ne-polar coordinates. Ngenxa yento kuba i-polar ne-coordinates ziindlela ezimbini obonakalisa i-point. Kwi-Cartesian uchaza uba uhamba nganani kwi-x coordinate, kwi-y uchaza unyuka kangakanani kwi-y axis. Polar coordinates uchaza i-angle uba uhamba kweyiphi i-direction, u-r uchazela i-radius, umgca ohambayo ngokulaa direction ka-theta. Ziindlela ezimbini ukubonakalisa nje i-point enye. Uza kubona ezinye ii-functions kulula ukuzibonakalisa nge-polar coordinates, ungazibonakalisi nge-Cartesian equations okanye Cartesian coordinates. Phambi kokuba senze loo nto, masenze imizekelo emibini emithathu nje ukunikhumbuza. Mhlawumbi masithi sinikwe umzekelo, sinikwe i-coordinates ezingu-450 degrees, zi-polar coordinates, sifuna uzitshintsha zibe ngu-x y kwi-Cartesian coordinates. Ke ngoku sayenza kanjani ke ngoku le nto? Sithanda ngoku singafuna, mhlawumbi sifuna sithini? Sifuna uyibona uba iphi kwale nto. Mna ndicebisa ndiyayixhasi nafuthi into yoba ukuyizoba le nto uba injani. Sizobe andithi u-4 i-radius 150 degrees ya-angle, sizobe ii-axis zethu ze-Cartesian coordinates, y wethu ngu-x wethu. Sizawuzoba i-angle yethu kuqala u-theta, siqala phaa ngu-0 sinyuke ngu-90 ke lwa. U-90 plus sidinga omnye u-60 ufike ku-150, 150 degrees ke ngolwana. Siye sishiyeke no-30 degrees yotsho phayana ku-180. Sizawukrwela umgca wethu ngu-150 wonke ngolo, 150 degrees usuka kula x uyotsho phayana, sawuthi ya ku-150 ke lona. Into esizawuyenza ke ngoku, sizawufuna uzoba i-radius yethu ka-4. Fanele sihambe kule direction yengoku theta sibonakalise ngayo. Fanele sihambe ii-units ezingaphi? Ezine. Sakunyuka kule direction ka-theta, yima ke ndikrwele ngalo mgca wam utyheli. 4 units sizikrwele lo mgca. Masizibale ngoku ezi units. Saba no-1, yima ke senza ngumbala ohlukileyo. Sawuthi 1, 1, 2, 3, 4, sithi zi-4 kulaa point ngoku, 4 units, 150 degrees. Sifuna itshintsha le nto kwi-Cartesian coordinates ka-x y. Siyayazi ke ngoku i-x coordinate yethu fanele ibe lapha ibe negative, u-y coordinate izawuba positive, izawuba phaa phezulwana. Olophu ulwazi siye salufumana ngoku kulaa video yethu besiyenza nge-polar ne-Cartesian coordinates. Siye safumana ke uba u-x is equal to r cos theta. Isuka soka thiwa kuphela ke le nto. No-y is equal to r sine theta. U-x is equal to r cosine theta. Uzawuba yintoni ke ngolo into? Masibe x ngu-r sine theta. Sitshintsha i-polar yotsho kwi-Cartesian coordinates. Saba no-r cosine theta 150. Sithi ke ngoku u-y ngu-r sine, r sine u-r wethu ngu-4, 4 sine 150 degrees. Sivale i-bracket yethu. Masikhuphe ngoku i-calculator yethu sibale. Make make sayasibhala yonke, saba no-4 ophindaphinde no-cosine 150 degrees. Uqinisekise i-calculator yakho iku-degrees ayikho ku-radians. Safumana u-negative 3.464. I-x coordinate ngu-negative 3.464. I-y coordinate izawungibali ke ngoku 4 ophinde waphinde no sine 150 uzasinika u2 ke lo u2 2 loo nto uyayibona akho nto yonke ibhadlile le mpendulo sifumeneyo sithi 1 2 3 udlule kancinci sihamba umga ka-3 kweli cala ka-negative u-negative 3.46 sinyuke ngu-1 2 yaba ngu-2 ke lwana ipointi yethu noko iphayana ngosiqinisekile uba ibhadlile le mpendulo siyifumeneyo ngenxa yento yoba u-4 no-150 degrees usibonakalisile bame basikweli cala lasekhohlo ipointi yethu sitshintshile ke ngoku from polar coordinates sayongena kwi-cartesian coordinates masenze ngoku enye into engokuba sitshintshe ii-functions kwi-polar uyotsho kwi-cartesian okanye kwi-cartesian uyotsho kwi-polar ndiye ndafumana ke ezi ngxaki bendizifumana kwi-intanethi eyokuqala ndiye ndiyifumeneyo ndifumane u-x squared plus y squared is equal to 4 tshintsha ke ngole nto kwi-polar coordinates ndiyathemba ngoku uyayibonayo le nto uba sisangqa ezi uba usiboni ngakhe zayenzanizobela kwenzeni yibona andidi besifumanisile u-x squared plus y squared ku-r squared sisuka ku-pythagoras ke le into besiyazi ke u-tangent theta is equal to y okanye opposite over adjacent y over x enye olunye ulwazi besinalo snow y is equal to r sine theta olunye sano x is equal to r cosine theta ezi ke ngoku ungakwazi uzibonakalisa ngosebenzisa ii-unit circles zakho kodwa xa usiya kwi-exams okanye ubhala i-test ndibafanelekile ukuqinisekisa uyazazi ke ngoku ezi equations uba awuzikhumbuli kakuhle ndithemba ndicinga uba uzame uzibonakalisa ukwazi na uzibonakalisa masitshintshe ke ngoku le nto kwiyotsho kwi-polar coordinates njengbi-cartesian equations siyamazi u-x squared plus y squared ayindithi ngu-r squared ke lwa sayibhala u-r squared is equal to 4 sizawuthi square root macala amabini r is equal to plus minus 2 uroot ka-4 ngu-2 plus minus 2 ayenzi mahluko noba singabhala u-r is equal to plus minus 2 okanye r is equal to 2 le nto ithetha ukuthini kuthe ndisitsho mandiyizobe u-r is equal to 2 ithetha ukuthi nje uba sisangqa esine-radius engatshintshiyo engu-2 andithi makhasangqa ongu-2 ongatshintshiyo masizobe noba ndibeke phi noba ndihamba ngephi i-angle noba ndikweliphi icala izawuhlala i-radius yam ngu-2 sabanosuka phayana u-0 sithi 1 2 noba kuphi noba i-angle yam ku-0 noba ngu-180 njengoba apha siyenzileyo radius yam ngu-2 i-radius yam ayizutshintsha umakhasanqa wam ayizutshintsha izawuhlala ngu-2 noba ndiphaphi izulu i-radius yam ngu-2 noba ndilapho ngu-2 noba ndiphi kweli cala izawuhlala ngu-2 ndizayizoba njalo njalo ndizoba isekile yam isangqa sam saphuma i-radius yam izawuhlala ngu-2 laa mga ngu-2 nalona umga uzawuhlala ngu-2 nalona umga uzawuhlala ngu-2 akatshintshi yiloo nto ibizwa sisangqa ngoku isekile kwi-polar coordinates kulula gqithi ubhalayo ngoku isekile nge-polar coordinates kuthi r is equal to 2 akho nto inzima ke ndiyathemba sizawususa ke le nto ndigqibo ezizoba ndifuna uzishiya ke ngoku eza equations izibhale phaa enxa yento bazasinceda sisebenzisa xa sisenza lo mzekelo ulandelayo sisuse yonke elaa nto neke masizobe ke ngoku enye omnye umbuzo Saba no x squared plus y squared is equal to 9. Opinion opinion y over x squared. Kengo kubuya kapele ngubayana. Hindi to x squared plus y squared. Ku r squared la equation was ne. Ku r squared is equal to 9 y over x. I find an infinity in the is in the tangent at theta y over x. I need so balu 10 theta upon a 10 theta tangent theta squared. So square sham magala mobini, la segulene, la se coso, sa shelango r. So square is a zoe two, one square root is a zoe two. So of mana u 3. Singapore plus minus 3 ends mahluko 10 theta. Ayizokwenza mahluko nje ngoba bendinibonisile kule lomzekelo besiwenza mvango ngo. Siyakwazi ubhala r is equal to plus 3 10 theta. Mandinibonise kodwa bandithetha ukuthini xa i-radius yakho i-negative. Ayiyenzi mahluko kodwa noba i-positive wayi-negative kodwa siyayisike siyibhale nje i-positive. Xa i-r is equal to 3 10 theta ayindizawuba angle yethu theta liyana. Xa ne-positive radius ndizawuhamba ngoku kwela cala njengolu hlobo uba ndifumana i-radius e-negative izawuba kwelinye icala engu njengobona kwi-opposite direction negative radius ke liya. Siyafana qha nje sihamba amacala ohlukileyo. I-radius yethu izawuhlala ingu-2 kodwa ubukhulu buzawuhlala ungu-2. Yiloo nto ke ngoku mna ndisithi ndithanda ubhala radius is equal to positive. I-radius yam ndithanda kodwa ibe positive. Yilona hlobo lixhaphakileyo ukuyibhala apha kwi-maths usebenzisa i-positive. U-negative radius asifanele simsebenzise ncam ngenxa yento ayizukwenza amahluko kakhulu. Ndiza kwenza ke eminye imizekelo ke kwi-video elandelayo. Ndizanibona kwi-video elandelayo ke. Yeah.